usithethelela bonke abacabanga ukuthi mangiphusha ikhono lami bona bacathi ngiyafloba. Ufika usiza umuntu mese phumelela mase kubukulela khohle ukuthi igatsha kulona lithokwa. Ngiyabonga msendisi, ngiyakholwa ngiyakhona ngizoyibona TV screen. Even if I drop a single, bazongithoba cause God mina I always finishing. Nkulu nkulu wasidala thina sodwa, sphukuphuku esazi ukuthi siphila sodwa. Anginayo inhlungu, ngiyazi ukuthi wangidala ngoba Zwane intungu, matsku mundu, ya kono na magadis. I want to show you that I also believe in my dreams. Kya zumona, kelu kona, oh oh. Magadis, yutanda zelu gutin pumelele na magenge wame. Cause I'm fighting, kono. Enough.